thela kwa boya roman ka bo motho yo botlhale motho yo ikgobokanyetsang sa gagwe go sa legale e re magadimana ntweng a fitlha a inamelele setlhare a itsegele a itjele boreku a inamelele setlhare a itsegele a itjele boreku motho wa bomantupa wa kona reng motho yo e reng a tshela noka a tshedise bogwapa o re ijo ijo sefaga saka se kgaogile a re basimanyana le seke la senopa mme senope ke mong wa monyadiwa a re basimanyana le seke la senopa mme senope ke mong wa monyadiwa romanna ngwana tharyentsho romanna But I've been living dead for so long, and you found comfort in my dead silence. Is clear, you have no comprehension of love. He made me to speak loud, but I've been living dead for so long, and you found comfort in my dead silence. My only redemption is in writing that wrong, that wrong, that wrong, that wrong. Africa.